tahi, rua, toru, fa.
Tera, tera.
Haere mai. Haere mai. Haere mai.
Gahi koe tā ki tahi ngā kiwi pai, ka pai. Ka re, ka re, ka puta ki waho tā, ka ro. Ka whakanga kai kinikini, I ro pahi pāruru. Reka reka katoa, kiwi hiko e tahi. Ehi I ka meoho, woohoo, woohoo. Ka kowhiri maunu pai, woohoo, woohoo. Kahi ikaro kare kare ka Hawaii ka mau hei kai reka reka katoa kiwi hiko e tahi. Kahi koe ngā kiwi huka rere ha huha rere taki tahi kiwi hi hi ha. Ti taka taka reti puku tere iro hukarere reka reka katoa kiwi hiko e tahi. Haro kiwi ki te rangi hi hi hi. Tara peke tuporere he pangi. Ka kata kata whakatopa mehe hua he rere hau. Reka reka katoa kiwi hiko e tahi. Ka hiko e ngā kiwi he wa moe e noho rā. Ko te wa he whakanga e moe rā. Wahi ahuru ka moe tahi ruha I ngā mana hou. Reka reka katoa kiwi moe tahi e. Pomari e.